Turabandanya ini audio ya kane ku gice cya Tanzania. Bana b'Imana rero nariko ndababwira makwe ariko arambira ati subira mu nkambi usanga umuhungu wanje ubarihebuye. Nariko ndababwira ati hari gihe twijajara nitukijajare bana b'Imana mwisi saho kwijajara. Kuko ndabye ukuntu nari narabayeho nkiri kumwe n'ababyeyi nubwo ari bihe bitoroshe nababwiye ko mama yahangayika papa kamwirukana yadutaye tugahangayika mugabo mama akagaruka kugira twiteho ariko nibye hariho ibintu mu buzima harige hari umugani mu Barundi bahora baca ngo kitabyara yabyaye kigenda bivuga ko urashobora kuba ngo kitagenda muramba barira na uciye nawe kitagenda yabyaye kigenda hari gihe ushobora kuba wibereye mu gihugu cyane mu ntari imwe utibaza ukumva uramahoro utazi ibiri imbere ku bana wabyaye jewe rero ndabye nyine aho mu bushuri twari turi hari umumama twa nahabonye umunsi umwe twaragiye gutayemera mu Batanzania hanyuma baragenderanira nyine ku mihana kandi Batanzania baba bafise inja bafise inzoga bafise byose hanyuma nza kubona umudamu ndibagiye yitwa Yanwari ego nduba yitwa Yanwari umenga yaritiranwa na mama uwa mudamu yavuka ahantu yitwa Kukandaro muri gatsinda nyene iwacu hanyuma mwene wabo yitwa Bucumi Emmanuelia ndanamukunda cyane kubera ko twiganye ku ntebe y'ishure rimwe na rimwe yo yarose umutiza aga telefone tukama tuganira rero tuza guhura nza kubona uwo mumama muri Tanzania hanyuma sinzi ukuntu twari ko turaganira turamenyana ndamubwira ko nabaye buje kuwo mumama ariko jewe ko ndi impunzi mu ruhantu runaka kandi navuka nyene nimba ari nawe yaratangwe kumbwira ko avuka muri Ngozi ti hehe aca mbwira ngo jewe ndi mukobwa wa naka papa wiwe yitwa Rusimbi nibaza sinzi ko boba bakihari kuko navuye mu Burundi bakuze rero ndamubwira wo muri naka ego afise n'abana yararose umugabo nyine mu gitanda nzani ya mu bushubi nubwo ndavuga ati yo bana ntwariye bana bakuvuga ko wapfuye batazi iyo wagiye kumbura cyariye uti ndacyariye ndumva birantangaje ubwo rero mba ndarose umuntu anzi neza azi n'ubuzima nabayemo nubwo kandi bana b'Imana burya abakobwa nibara bavuga nyimba ngo abakobwa ngo ni nyimba ari oya binariye gucimigana rero ngo ni mpinga y'abagenda nyimba ni mpinga y'abagenda n'ibintu nk'ibyo uyo mudamu iwabo ntacyo bari babaye bari bamerewe neza mugabo ndabyo aho hantu mu bushubi yaba mu iryo shamba ntibyari byoroshe mugabo nkashima nubwo yari ahari yari mu itongo ryiza mu Batanzania nyene mbese nyene nubwo rero uwo twaje kumenyana nyene ndumigwa hanyuma nihuse mabwo rero narahaguye ndamwumvira tuza gusubira mu nkambi ndamwemerera dusubira mu nkambi ya Gitare dusubiye mu nkambi ya Gitare umugabo mbonye arasiduka cyane cyane wasidutse yabaye mukeba wanje mabukwe wawe yaranza nyazi ko tuzumvika ko mbega tuzumvika naje kutunga n'umugabo akareka kuzaranuka ariko mukebanje nari narababwiye ko mukebanje yari yaragiye kuba mu yidi viraje umugabo yaragiye kumwubakira kumbe mukebanje yabonye na nobotse nagiye acha azamu ye yari yaragiye acha garuka kuba muri yanzu yanje agarutse kuba muri yanzu yanje ubwo rero abona ndagarutse biramutungura bimutunguye mabukwasutsemwa mabisi kugira umugabo adufate neza twese mukebanje rero arushirizaho kuvuga menshi no kurakara kandi bana b'Imana ndabitegera nta mugore n'umwe yipfuza guharikwa canke akundi ishari oya ari iby'umuntu yigirira umugabo niyo muharika kandi nanje nubwo naharitse mukeba wanje nuko umugabo ya sinipfuza sinari nipfuza ikintu yuko je no muharika nuko umugabo nyene ariwe yafashe ku ngufu mbese nyene ya umugabo ya yabishizemo ku ngufu nayo ubundi mukeba wanje yari yaranyakiriye mvuye ingozi yari yaramfashe na neza yari yaramfashe neza narivuze ngo nabi Imana imbabarire yari yaramfashe neza byanze kuba bibi ari uko abonye ko dusangiye umugabo ibyo o je mukebanje twarasabanye imbabazi turabagenzi nta ngorane gusa mugabo mba ndiko ndavuga ubuzima bwanjye ngene byagenze sanga yagarutse muri yanzu yanje hanyuma nyene ntibyaba byiza amakorera abonye atako ari bubigenze yahavuye asubira inyuma ariko umunsi umwe nariko naganiriye n'undi mudamu nyene twabana bonye naragarutse hanyuma turaganira nawe yari afise inda nyamudamu abana na baramukaziwe babiri n'umugabo hanyuma nyamudamu twarumunganye n'umwe yari afise inda ya mbere nanje afise inda ya mbere nibwo rero nyamudamu yambwira ukuntu wewe umwana munda meze ibintu nk'ibyo nk'abantu nyene twari dufise inda za mbere tutazi nyene bimeze nanje rero ndamubwira ati shati nanje munda ati nama numva kana kigorora kuko inda ubwo hose nari nkikeka ngo nze ndifyo ndamunda ngo barabeshera narumva koko ku mwana munda ariyo nibwo rero yambwira uko umwana bimeze nanje ndamubwira nyene ko nama numva umwana munda rero mugabo nyuma nyimba yabibwiye mukeba wanje mukeba wanje nyuma acazarabwira umugabo amutegwe mwewe ngo byari byarabaye kera ngo ahubwo ngo ngiriyo ndamwayivanye mu Burundi umugabo aravuga urumva nyene nk'umukeba nyene baba bariko baracongana aramubaza hanyuma umugore amubwira ngo yego sinumvise ngo indango ironka ngo yama ngo ababwira ngo ntababwira ko umwana munda ngo yiruka munda umugabo acara amubwira ati toya ati nyimba ari ibyo byo ibyo si byo ati jewe kuva wewe ugiye mu bushubi ubu koko inda namuteye yoba yageze konka kuko umugabo yemeza ko twaryamanye igihe umugabo igihe umudamu wiwe yagenda mu bushubi muri Tanzania ntiyavugisha ukuri ngo avuge yuko yari yaramfashe wenyine ariwe yafashe ku nguvu mu nzu tugishika mu nkambi ngo iyo ntiyoba ari inda yanje basi rero mukebanje urumva agaca abibwira abantu ngo nukuraba neza ibiki n'ibiki basi rero nkabyumva ariko mukebanje avuga ngo hehe ngo yari yarashatse kumva ingene ngo abatutsi kazi bameze ariko aho mba naze kuvuga nk'uko yabivuga ndibereye ngaho mabwo rero yahavuye asubira mu nkambi asubira muri Tanzania asiganye ne bitameze neza nanje nibaza icyatumye nisubirira inyu subira mu nkambi mugaho nkavuga nti ntacyo mabwo yarambwiye icyo nzokora ninongera kukomoka nibwo rero twabaye aho mu nkambi kubera ngarutse mu nkambi naciye sanga mu nkambi harabaye ibarura ibarura najyo barato barat kwa gutonda nyine bakaguhikade watondanye n'abantu umujyango wawe bo rero baratonze babahayikade ngira y'abantu batandatu nyimba batarindwi kuko ntibanguye ku ikade mugandi ubwo batanguye ko birashiye bakaba batanze amahera sinzi nubwo batari banguye ko barisiguye mugabo ngarutse barase kumpa ingero y'umuntu umwe kuko ngo naravuye ku ikade ngo sinibaruze kandi ibyo byo byarumvikana candabaho ntagira ikade abandi bajya kuri stoke bagatega Jesse intege hanyuma mbaho ntagira ikade igituma rero namavuga ati mu rugendo hari abantu Imana itegurira umuntu hari umumama yitwaga Pitorina aba mu giteranyi Imana ikomeze kumuha amahoro n'umugisha ni mama naramufashe nkuko ari mama waje yabyaye ari nawe wa mama yari yaransuzumye kuyibera akambwira ko ofisinda yari afise abana b'abakobwa babiri b'inkumi bagenda mu Tanzania gupagasa yari afise abana indwi nyimba batanu munani mbere harimo n'umwana w'umukobwa w'ikimuga hanyuma ageze mu nkambi ubahamaze nk'amezi ane umugabo wiwacu arapfa arapfakara aca mbere asigara afise inda kuko umwana wiwe w'umunani w'umuhererezi yitwa Misigara uwo mumama ya mbere y'umubyeyi mu buzima bwawe uzoza urasaba Imana izoza iraguha umubyeyi azokubera umubyeyi ahuzo bugeze bagateka abakobwa biwe baraje mu Tanzania bagakorera ibijumba amateka ibiharage bagateka yari nyuma yanje yari nyuma ariko turi ku ibarabara rimwe twebwe twari namba zine nawe hepfo yanjye yari namba imwe hepfo yacu nawe yari namba zibiri twebwe twari namba zitatu inyuma yacu hakaba undi muhanda w'inamba zine kwari uko byari bimeze batetse rero bihiye yaca tuma umwana umwe mu bana biwe tigende ubwire zipora aze musangire n'umwana nkano bakaza kumpamagara tukagenda nkagenda kujya iwabo bana b'Imana mwisi uzoza uragirira neza uwari we wese kuko nawe ntuzi uzokugirira neza n'ubu ndabivuze ibyo ca numva Mose zari kuyerera mu maso menga norira bivanye n'ukuntu uwo mumama yambereye umubyeyi ati n'umwana nkamwe genda mumuzane musangire kandi usibye n'ibyo jana rifise amahera menshi nari narazi naradoze akantu k'akagozi hanyuma ndakadede ukuntu nyamahera nayamarira ko munda yama munda narapfunditse n'igihe nari kwa mabukwe narakagenda na kandi yari amafaranga ibihumbi mirongo itanu by'amashiringi ya Tanzania icyenda na gatanu ayo mahera yari menshi cyane nari ifise muri Tanzania mugabo atanu umwe abizi ko afise n'igikoroti mukebanje akajya mu bana akansebya ngo hehe mwengo aho ngaho uca byarira aho hatagira n'ikade ngo uwo ari we wese azomwibwira nkanuma basi rero mu muryango hariho umutama yari itabye Imana abo mutama yitwa Bicanoze n'umumama n'umukecuru wiwe aho bari mwi aho bari ndazi neza baruhukiye ahantu heza Imana ikomeze ibahe kuruhuka amahoro rero bararaba ibiriko biramba ko banka kubyihanganira baraza babwira umugabo kuko murumva nari nagarutse muri yanzu yanje njyama mu muryango mukebanje n'umugabo nabo bajyama nyene mu cyumba ariko bibya bya Burende hanyuma abo bantu birabababaza baraza barafata umugabo baravuga ko bakeneye ko tuzicara bo nyene baratora abantu nk'abasinga ntahari twicara ahantu mwi inyuma y'iyo viraje hanyuma nka kujya abantu bicara bacimanze ibintu nk'ibi hanyuma twi bicaye barabwira uwo mubyaranje ati rero wewe waradukoreye amakosa ati uyu mwana nuwo mubaki kubera uwo mutama yari uwo mu miryango kwa mama hanyuma aramubwira ati wewe waradukoreye amakosa uyu mwana kiza kuko baba mu giteranyi kandi nigihe nari mu giteranyi niyo naratembererwa abo bafata nk'umwana wo mu muryango wewe wafashe uyu mwana umugira umugore wawe udashoboye kumutunga ageraho yomoka kubera ibibazo wamuteje none n'ubu uri kumufata nabi ati none wewe ntubona ko amaherezo bitazaba byiza utashatse kugusuyishira inyama mbisi mu muryango w'abana n'aba mbese bijya by'ubwoko bw'abarundi nyene ati rero uyu mukobwa arakuze umwubakira inzu yiwe kandi umugurire ibitenge umugurire impunzu zo kwambara kuko ntakiri umukobwa n'umugore ugomba kumuha impunzu zo kwambara areke kuzarambara amajipo biramwokera rero acaravuga ko agiye kunyubakira inzu agiye kubikora baca barongera baravuga bati kandi uyu mukobwa muzohora mumuha ingero imwe y'ibyo kujya muvuye gutega kuri stoke ibyawe wowe naka babwira uwo mubyaranje ni wowe wamuteje ibibazo uzohora mumuha ingero imwe kugira ngo nibyo azoza najya kuko kuba tarosi kade nk'abandi nibyavuye kuri wewe mukebanje arabyemera n'umugabo barabyemeranya ko bazoza bahora bampa ingero imwe kubyo kujya byo kuri stoke kuko ntagira kade hanyuma ngarutse inyuma gato igihe wa mabuko yangarukana mu nkambi hahezi narahageze apana mbese nyine umugabo yara baramaze kumubwira ko anyubakira iyo nzu yarafashe aragenda arabona arika arapima kazu ka mitego ukuntu k'umuzingi hanyuma ndamubwira ati mbega iyo nzu y'umuzingi uri kurayubakira nde niko nayubakira wewe ti jewe mba muri iyo nzu ya muviringo sinzoyibamo ngo nitayibamo yireke nte ntawe nzobamo nyine hanyuma umugabo aca abonye nyene nasiritse n'inumiye turi kuraruhira ubusa abonye nasiritse nyuma yarahinduye aca yubaka rero kwa steri bazi mu giteranyi bazitanga ni kwa steri zijya nzu z'impunzi acagira zijya nzu z'inzu nyene za brand hanyuma ariko aka brand katangana niyo nari isanzwe mbamwe kera cyangwa iyo twari dusangiye ariko kari kambwiye narumwe nubwo rero mu Burundi hariho umugabo yari yaravuye mu nkambi agenda mu Burundi agiye mu Burundi nawe yaba mu giteranyi ariko yaraza ababyeyi banje nyuma aragenda aragenda mu muryango nyene kwa mu miryango yo kwa mama baramubona hanyuma arababwira nyene ngene ibintu bimeze baraganira ahubwo aca babwira ko mu byaranje yanteye inda ahubwo jeho batazi iyo nagiye rero baca baramurangira kwa papa ingozi mu muji acaraje ingozi aho hari muri Busiga yarari acaje ingozi mujini baza kumwereka ababyeyi banje baba ababyeyi baramuramutsa baraganira wewe uri naka ego ati rero jewe twarahunze twaravuye mu giteranyi duhungira muri Tanzania turi ahantu mu nkambi yitwa Gitare ati rero wa mukobwa wanyu ati mubyarawe yamugize umugore atahengereye amaze kumutera inda amufata nabi ati none ubu yaranomotse ntawuzi iyo yagiye papa na mama barababara baramubaza ati byagenze gute arabasigurira amaje kubasigurira hanyuma papa caramusaba ati niwazosubirayo uzoce ngaha tuzogutuma nyuma rero agarutse mu nkambi yaciye kwa ba papa barandikike papa arandikikete yanditsikete acararimuha aramubwira ati iri kete uzogende ushikire ta murababarira nari ngiye kumuvuga mu izina ati uzogende ushikire mubyarawe canke uwo mugabo wiwe canke nyene mu kanaka ati niwamara kumushikira uzomubwire ko navuze ko ategerezwa kumuhiga tamububura ati uzomubwire ko ufisiri kete ugomba kuzorimuha ari uko yuko uzoriha zipora ruko mubonye zipora ko bazori soma bari kumwe basi wa mugabo rero rya kete ararizana rero yaje kugera mu nkambi rero nanje naramaze kugaruka mu nkambi yaje kugera mu nkambi nanje naramaze kugaruka mu nkambi hanyuma niho rero yahamagara uwo mugabo wanje cyangwa se uwo mubyara wanje aramubwira ati fisikete se wazipora yampaye kandi yambwiye ko mugomba kurisoma muri kumwe rero ngo irinda rimushikirize tabura musome ndatabura sanga papa yaranyandikiye arambwira azipora mwana wanje naramenye ibibazo byagushikiye amiranyihanganisha arambwira ati rero mwana wanje ibyanje bijya abarundi bakanabisigaza ati hamwe wari waradusize twaravuyeyo ubu turi mu muji Ngozi ati tumerewe neza ati rero urazigarukira mu Burundi ati twibaza ko atangorane zikihari ziguhama ati ndibaza ko unyi barame bazomenya ukuri canke barazi ukuri n'ubutungane bwo bijamo ati rero uzoze mu Burundi ati ntugire ubwoba umwana uzovyara azoba ari umwana wanje iryo kete ndarisoma numva ndanezerewe nubwo ndishima ndabwira uwo mupapa ati yo tinukuri ati ndanezerewe cyane nyimba ababyeyi banje bakiriho ati mbega none wababonye ti papa wawe n'umutajiri muri Ngozi n'umutajiri akomeye ati kandi papa wawe arafise n'imodoka ati umukweli papa wanje arafise imodoka arafise imodoka ati bene wanyu wokwa uraba ukuntu basa ati bene wanyu ni nk'abazungu ati n'ukuri niwamara gushika muhiri wanyu ababyeyi bawe bazishima ati barakwishimiye kuzotaha numva ndanezerewe cyane ndavuga ati kabisa ngiye kuzotaha rero naragumye nyene mu nkambi ndabandanye nyene kuguma mu nkambi inda irabandanye nyene irakura hanyuma mubyara wanje nyene bava gutega kuri stoke bakama ingero y'umuntu umwe kandi mubyara nje yari yararose akazi kuri stoke yari umunyezamu kuri stoke hari igihe yahirirwa hari n'igihe yaharara hanyuma kujya kuri stoke baza gupakurura ibintu nyene ibyo kujya by'impunzi ibigori aho bapakururiye birahangurukira ibiharage bikahangurukira rero iyo baba bahejeje abapakurura gupakurura abo bakora kuri stoke b'abanyezamu canke bahirirwa nabo bose baba bapakuye baca bakumakuma ibi byamenetse hanyuma bakabigabangana rero nyuma umugabo ibyo yaba yayoye hasi agaca binzanira hari n'igihe byaba ari byinshi akabitugabanya n'umugore wiwe mugabo jewe ntabwo nabijya urumva byasaba gufata ibiharage ukabitora ukabishyira ukwabyo ibigori ukabitora ukabishyira ukwabyo hanyuma rero narabicangura nkaca ndabifata nkaca ndabishora ku isoko nkacangura umuceri narisigaye ry'umuceri n'inyama kandi narifise n'amafaranga usibye ko atantu yarabizi rero nkabicangura nkasumanye nutwe umutima wanje ushaka urumva yari inkona y'umuntu umwe ndi umwe jenyene ariko nyene nigiye n'abana bamugenzanje naje bahamagara tugasangira kandi ntacyo nta kibazo baraza mugabo mama wabo atari hari ahari ntiyabemerera ko boza ngo ndabahe kunya zanje basi rero na wa mama kandi yankunda akampamagara agatuma abana biwe tugasangira odio reka tube turayigarukije ngaha